man kana minkum yuhibbu an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu, wanda diddaga cikin ku yake so Allah da manzon sa ya so shi, falyusaddiq alhadith, to ya gaskiya wajen zance, walyuaddi alamana, ya cika amana, wala yuudhi jarahu, kada ya cuci makwabcinsa.